sɛ ɛnda nnɔpa yi ɛyɛ mo nua Suleiman Ibrahim ana mɔte me ne wɔ kasafidie so yi ɛnɛ ɛyɛ 7th April 2020 ɛnnora anwummerɛ bɛɛ nɔnan berɛ mu hɔ mefɛwuro a made kan yɛ n'adwuma pɛn ɛwɔ libia mam ha tripoli mmorɔ no a yɛfrɛ so sɛ sukudwuma a ɛbɛn matega airport na ɛnnora papa no frɛ me bɛɛ adwummerɛ nɔnan berɛ mu na wɔde tuu m'anim sɛ ɛnnora atututuo bi kɔɔ so ɛwɔ tripoli ha especially no airport hɔ no ɔmoto bɔmba ahodoɔ bɛyɛ mprɛ deɛ wɔ hɔ ɛto gu airport hɔ na na ɔne n'adwumayɛfɔ nso ɛwɔ hɔ because ɔmaa no yɛ contractani a wɔresisi adan na libia ha no airport no military no a ɔmobɔ airport no ho ban no ɔmo adan ana wɔresi nti ghanafoɔ na ɛ plaster nti nnora bɔmbo ne baa saa no ɔmo nyinaa adwane pɛ ɔmo tiri dii mu tama a yisie no berɛ ase kakra a ɔmo sɛn baa na gye sɛ nnipa mmienu ahwere ɔmo nkwa ɛwɔ bɔmbo no a ɔmototo baeɛ no mu na nnipa baako yɛ ghanani a ne din di Ibrahim na ɔkaa saa no na ɛwɔ sɛ yɛma mpanyinfoɔ asonte nti saa berɛ no so me nso mefrɛ me yɔnkofoɔ a ɔmowɔ izad hɔ a ɔne wɔ mu yɛ adwuma no mefrɛ wɔ no ɔmo nso kɔmfɛm yɛ sɛ ampa Ibrahim no ayɛ dɛn afiri mu ɛna mebisaa sɛ na naakyere kwan afiri he wɔ ghana ɛna ɔmo sɛ naakyere kwan firi akra kasoa ɛna mebisa sɛ na ɔmowɔ abusuafoɔ telephone number ɛna ɔmo sɛ daabi na ɔmo nni abusua ne bia telephone number ɛna ne phone nso ayɛ dɛn atete nti Ibrahim no ɔpapa din de musa ɛna ne nuabarima din de munkaila kama a wɔte ase no ɔne ne yɔngofo no nkɔmmɔ a ɔmo diiɛ no no na ne maame din deɛ ɔmo nnim na ɔfiri ghana nso akyɛ ɔfiri ghana bɛsɛ 202 mu hɔ ɔde kandi na ne kyerɛ nigeria ansa na ɔfiri hɔ ba ha nti ɔfiri fie bɛyɛ sɛ 17 years to 18 years mu ni a ɔfiri ghana na ɔka hausa kasa ɔkantwii ɔte borɔfo nso na wɔyɛ nnipa a nane afi kakra wɔde bɛyɛ 42 years wɔyɛ tenten na ne ho nsio so da tuntum nti ghanani bi a wote mene no yɛbɛserɛ sɛ audio wei bɛfa wɔde akɔ ɔman ghana mu especially ne ɛnkɔ akra kasoa na wo a wobɛhunu anaa wobɛte audio wei a wonim nnipa korɔ a yɛkan no yɛde ne picture atakye picture no so yɛde telephone number ade atakye picture no nti wo bi a wobɛhu saa picture no a wonim nnipa korɔ no whatsapp telephone number no anaasɛ frɛ saa telephone number no mpanyinfoɔ ne wobɛtwetwe nkɔmmɔ ne yɛahunu berɛ a na wakyerɛ kwan na ghana ban anamɔsifoɔ mmoa ha no ɔmo ahunu kwan a ɔmo de emu no ɛbɛfa so nti sɛ ame ne woka sɛ deɛ ɔmo de emu no akɔto mmɔkyerɛ a ɛyɛ libia asɛm ana meka kyerɛ wo yi nti wote audio yi na wohu picture no a bɔmmɔne sɛ wobɛkɔyɛ mmoa sɛ wobɛfa wɔde akɔ ɔman ghana mu ama yɛn meden a ne Suleiman Ibrahim na nnɛ ɛyɛ 7th April 2020
nyame ne mu ntena salamu aleikum tabusua audio a abɛka csfoɔ yɛnsa ni nti yɛsrɛ mu a monhyɛ video ma yi na yɛhu abusuafoɔ ɛda mo nyina ase bye